Muntu giriwa mahigwe yo kubona iyi video yo kwinjira kuri channel yacu ya YouTube. Fyonda kuri subscribe gicanke sabone. Uzokwiga kuvura inkoko ukoresheje ibimera, uzokwiga ubworozi bw'inkwavu, ubworozi bw'inkoko z'ikirundi, z'inyama, z'amagi, ubworozi bw'ingurube, uzokwiga kuzivura, uzokwiga kuzikingira, uzokwiga gukora amampuzeye amapondwari aho zita, uzokwiga kuberaguza amagi, irigiri zovuka riba rimeze gute, ritavuka riba rimeze gute, wo ripima gute, wokoresha iki kugira ngo ushobore kumenya ngo iririgi rirameze neza, nijyari ho uzopima. Muri ibyo byose tukagusaba yuko wokurikirana iyi video gushika yose ihere kugira ngo ntuhome.
Murahawe kaze muri Macepere Poultry Farmer. Macepere Poultry Farmer tumenyeshe yuko ni societe yigenga kandi societe isanzwe iherereye mu gice cha Ruyigi Centre. Turabahererera ikaze. Twari tumaze igihe tutabashikiriza inyigisho nk'uko twahora dusanzwe tubikora, tukanabamenyesha yuko umuntu wese aje ari mushasha kuri no chaîne yacu ya YouTube Macepere Poultry Farmer, yuko ni waba utarafyonda kuri subscribe canke kuri sabone, chumanuka hajya ahatukura ufyonde kuri sabone canke subscribe, ucufyonda no kuri ijya yonzogera kugira ngo igihe cyose tuzohora dushirako audio ama video uzobe uwa mbere mu bashobora kuba ubwo bikwirikirana. Abenshi iyo babonye izi nyigisho barakunda kwigungirako, ugasanga yaje kuri chaîne yacu yumvise inyigisho arazi bagenzi we birwa barorora ingorane zamaze kubatera kubera yuko batahawe inyigisho, kubera bahenzwe n'abagenzi, kubera bariko barorora ari ibintu bagiye kuraba mu bagenzi babo, agaca bagenda bagafata amamiliyoni n'amamiliyoni bagaca borora atabumenyi atabuhinga. Nimba rero ari ubwa mbere ubonye iyi video canye wahora uzibona, cufata uyipartaje ku bagenzi bawe, tora link uyipartaje kuri Facebook, uyipartaje kuri Instagram, uyipartaje mu magrupe WhatsApp, uyipartaje hirya hose tubone vyukuri abantu benshi bavavanure n'ivyo gukora bahomba. Ni waba uri umunyarwanda, ni waba uri umukongomani, ni waba uri umurundi, kwirikiza izimanuro turiko turabahereza. Hari abantu benshi duhereza inyigisho, hari abantu benshi twigisha ariko bakaza gukora ibinyuranye n'ibyo tuba twabahaye, mu nyuma bakagaruka kutubwira yuko ibintu byagenze nabi. Turakwigisha mu bworozi, twebwe tukwigisha kumenya kwivurira inkoko, tukwigisha kumenya kuzihereza amavagise, tukwigisha kumenya ingwara zazo, mbega niwabona inkoko imeze gutya, niwabona itaya matotoro ameze gutya, izobigwaye ibiki, niwabona imeze uku ihagaze gutya, izobigwaye ibiki, ibyo byose turabikwigisha. Hejuru y'ibyo duca tukwereka n'imiti uzohora ukoresha mu kuzivura. Ibi byose rero ugiye kubibona kandi ugiye kubihabwa ngaha nyene kuri chaîne yacu ya YouTube. Icambere ndagusaba nugufyonda kuri subscribe, igira kabiri nukugira partage komanere, nimba rico wipfuza byukuri yuko twokongeramo canke twohinyanyura, ja muri komanere ucandikemo komanere ndazikwirikirana. Sinkeneye yuko muzoza muranyandikira kumantuzeye kuma WhatsApp ngo twagomba ibitwagomba, oya, ari kibazo kibaze ngaha nyene muri komanere, hanyuma nzoca ntegura video igaruka gutanga inyishu kuri cha kintu wabaza. Nuko niko tugiye gukorana. Nuko rero twagomba kandi kukumenyesha yuko mu nyigisho tugwereza turakwigisha guhitamo aho uzokubaka, turakwigisha guhitamo ibifungurwa byiza wogaburira inkoko, mbega bikogwa gute, ni ruhe rugero rwa formule wo kwisunga mu gukora, nibiye bintu ushira mu bifungurwa by'inkoko, ibyo byose tukabikwereka. Kubera yuko abantu benshi baragenda bakorora bagaca baje ngaho ku mabarabara bagiye kugura ibyo kurya by'inkoko, ugasanga babahaye ibiryo by'ingurube babahenze ngo ni iby'inkoko, ugasanga umuntu aragiye aguze inkoko 50 akazorindira ko aronka n'amagi na 30 akabura indwi gahera ya kabiri ya gatatu ya kane. Nagiye mbona abantu benshi bandondera kuri WhatsApp, burabo nigishije bakambwira bati naguze inkoko mfize inkoko 205 mugabo nta namagi 40 ndonka ndabigenze gute, bikaba ngombwa yuko uwo muntu ndamusubiza kunango tugasubira muri croissance tukagenda tukaja muri
preponte inkoko ziwe zikabona kuduza umwimbo ivyo vyose rero ngiye kuza ndabibabwira ngaha kuri YouTube abantu benshi maze guforoma abantu barenga majana na majana bari hanze y'igihugu bari mu gihugu hagati bari Bujumbura mu ntara zose abimakamba ndabaramutsa cyane ndabakunda ko namwe murankunda muka muntuze mukayanza Rumonge Ngozi Bujumbura Bujumbura rirare Bujumbura Meri turagiye bubanza turagiye cibitoke ca rugombo aho muri yigino dutuye aho mukomoso turababona cyankuzo muyinga makamba makamba ho bari kugwego go hejuru abamaze guhabwa inyigisho muri Machepele Politrifama buri nabatazi hawe mugaba dukurikirana ngaha kuri chaîne yacu ya YouTube abo bose turabashimira cyane gose muri abana beza cyane tubamenyeshe rero yuko ni waba wifuza byukuri yuko uhabwa ibintu bya karorero ibintu by'ingenzi umenye kubaka umenye guharura umenye imiswi nzoko nzozana izo bimeze gute nzobigenza gute nzobigira gute nzokubaka gute nubuhe bwoko bw'inzu no hitamwo ibyo byose ni muri Machepele Politrifama Machepele Politrifama turiko turabigisha ibintu bimeze neza kandi abamaze kubikwirikiza aho za Rumonga aho za Ngozi muramaze kubona intambwe muriko muratera hari n'aba diaspora benshi bage baturondera twage dufasha mu bijanye n'inyigisho n'inyubako abo bantu bose higa no hino bariko barakora ibintu byiza cyane gose mu misi muzoza mwumva amakampani hari yari karaduga girane mwumve neza yuko bazo bariko barafashwa na Machepele Politrifama twibutse kandi yuko mu bantu bari bagize igihe batubaza bipfuza kuza kwiga kuri tele bazogira ibyigwa intuzeye ibyigwa sur tele abo nabo nyene mu minsi turashobora gutangura kubakira kuko ibikorwa byo kwitegura birabandanya kandi biriko biratera intambwe none rero twagomba tumere nk'abababwira intangamarara muri rusangi kugira ngo mugende mwumva neza ibijanye n'ubworozi mu bworozi dukora ubwa mbere uramenya neza ukunge nushobora kwakira imiswi uyakira hehe uyakira gute ibyo byose utegerezwa kumenya n'ubuhe bwoko bw'imiswi utegerezwa kumenya umunsi ubwo igwa niki uzozigaburira muki ni gute wotegura ivyo zinywera mwa amazi ni gute wotegura ivyo ziriramwo ivyo vyose utegerezwa kubimenya mbega bikozwe mu plastike bikozwe mu vyuma bikozwe muki ivyo vyose utegerezwa kugenda urabimenya rero abantu benshi bagenda barazimagirika ni gute ushobora kumenya gukora ico bita mezo mobile mezo mobile ninzu ngendanwa inzu ushobora kunguruza uzishira he uzubaka gute nubuwe buhinga wo kwisunga ivyo byose muri Machepele Politrifama turabikwigisha kugira ngo vyukuri nawe ugende kubikora abantu benshi usange nkoko bazororeye munsi y'urutara imbere y'inzu imbere y'iki imbere y'amatwarete ivyo byose sivyo menye ngene bategura ibifungurwa by'inkoko ibifungurwa by'inkoko ntibabikorera ahariho hose bitegurira ahariho hose ntushobora gufata ibifungurwa by'inkoko ngo ugende kubitegura imbere yitwa rete ntushobora kubitegurira mu mabarabara nico gituma tumenyesha abantu bose muri ko murahabwa formation cyane mu kwirikira na chaîne yacu ya YouTube kirazira kuja kugura ibifungurwa by'inkoko mu mabarabara ifungurwa by'inkoko bikoregwa ahantu hafi isugu hateguye neza kandi hakingiwe hatagendegwa n'abantu abaribo bose muramenya neza kuri chaîne yacu tugiye kubabwira ibintu mugiye kuvavanwa nimba usanzwe worora ntiwigira umuhinga kuko hari ibintu tugiye kuza tukubwira ngaha nawe wenyine utaruzi nimba warusanzwe ubikora naho ni byiza cyane nimba utarusanzwe ubikora naho ukabudandaza ibifungurwa by'inkoko genda uhindura utanga ibintu bimeze neza
abenshi ugasanga bagomba gutegura isoya isoya bagaca bagenda bakarikaranga yihereze cyane isoya tumeze neza ibintu byabanze ibintu bundi buhinga ni mushahore muze gusesa mushire mu nyama kuriteka iminota ishika hagati mirongo itandatu ni ukuvuga inkoko ikeneye ibyo bigakorerwa mu kibunguru ikizunguruka cyane fwi rotatifu icyo rero kirazunguruka gisuese buneye amazi bikaduga hejuru iso yari irarongwa ibigori barabironga neza mabrevoir munyo cyari cyo cyose ubona yuko cyajya mu muti utuma ibyo bintu birinda kubungwa utegerezwa kubanza kora mamanjwa arameze neza ushobora gukoresha mamanjwa ikindi kigira kabe igihe
ibiti uhereza inkoko utegerezwa kubanza kubirobanura inkoko ntizige ibintu byamaze kubungwa inkoko ntizige ibintu byamaze kugwa
inkoko zawe rero zikeneye yuko zifungura ibintu biba bimeze neza zikakenera gufungurira muri aya mamanjware akoze mu biti cyangwa zigafungurira mu mamanjware asanzwe akoze mu maplastike hanyuma ni byiza rero yuko imfungurwa zawe uba waziteguye neza kandi ukaziterateranya ku rugero rwiza ndavuga amapurusantaje ukamenya kwisunga amapurusantaje nukuvuga ukamenya ngo mu biro ijana nza kubiza kuba bigizwe n'ibigori binganuku isoya linganuku turutodoko tinganuku indagara zinganuku imisinganuku ivuringanuku amagufa nganuku nama complement minero anganuku nama oligoyerema angana gutya byo byose muri izinyigisho turiko turabahereza ngaha atugenda tubibereka no vuga yuko ushobora kuba warabuza amafaranga yo kuri hakugira ngo wige mu ma groupe WhatsApp ushobora kuza ngaha rero kuri YouTube hanyuma ukiga ukarungikira bagenzi bawe ntiwigungane dukeneye yuko umuntu wese abivuzimu akajibuntu ndukeneye yuko ibivyigwa bimenya umuntu umwe aho usanga umuntu umwe yari harije ikintu ngo reka ngende ndagikore ngo naka ngo mbanze ngo ndamukomeshe ngo hereza bagenzi bawe reka kugira umutima mubi kuko na jiyongira umutima mubi sinari kuza kubivugira ngaha kuri YouTube nari kubibika ahantu kugira ngo abanyegereye bonyene abari bo bonyene bazobimenya abari bo bonyene bazobihawe mugabo nabizanye ngaha kuko nzi mu nkwikira muri bihumbi n'ibihumbagiza by'abantu mutuye mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye ushobora kuri Congo Tanzania Kenya Australia Canada America mu Bwongereza n'ahandi hose aho mushobora kuba muri hose bandanya mukurikirana igishene yacu igishene yacu re tuzobigisha n'ukungene ushobora kuvura inkoko zawe cyane ukazikingira ukoresheje ibimera nitikama ivyo navyo bigaca bituma udasubira kwirukanga urondera bya binuzeye ya miti yo kwa muganga bigutwara amafaranga menshi ugenda ukiterera ibi nabiriya tuzobibereka byose nivyashikako ico cigwa nicaramuka kigezwe tuzoheza
igituma abantu benshi bahomba mu bijanye n'ubworozi akenshi umuntu afatira ku mafaranga aba abona afise ama miliyoni agaca bona yuko ya ama miliyoni nayatanga nayatanguza mu bworozi bwiwe ejo azo afise ama miliyaridi n'ama miliyaridi habanama niwe abare rugomba kubikora menya yuko ibintu byose ukora bihagaze ku isuku mbega isuku ryawe rimeze gute imiti yawe imeze gute uyigurira he uyiziha gute hariho nabandi acagenda karondera ngo umuhinga karuhariwe umwe yagiye akanyomoza mu bihugu byo hanze bya kure umwe agenda muri Land Rover umwe agendera sinzi umwe atagomba na gacafu kamukorako akabari waza guhereza iraro giwe haba namba hariho abavyize harabafise ama experience nukuvuga ngo mu bworozi ntibisaba ube ufise amafaranga
ko kuba ufise amafaranga menshi birafasha ariko kandi bisaba ngo ubufise n'ubuhinga ubufise kandi n'inzobere zishobora kuba zo ubigufashamwo ico gituma rero aha tuzobigisha ibintu byinshi bitandukanye bandanya mukwirikirana wipfuza nawe yuko tumufasha project ziwe arashobora kuturondera kuri izo nimero mubona ngaho munsi kugira ngo dushobore kumufasha ingene ashobora gukora project yiwe haba mu nyubako azigezweho za kijambere mudasanzwe mumenye yeno mubandi bandi tuzoze turashobora kubigufashamo keneye ko tubigufashamo uraza tukavugana hanyuma tukakubwira uko biri ubugende kandi bizogenda neza nuko rero turabashimiye cyane mubandanye mukwirikirana ubuheruka tuzoca tubahereza.